menanga forgoze manager yo and chiganizo chimenda ivanga titakhala basanto awe
moti chiganizo cho makure makurutsira nayo
ndipo wabasa
unakhala ntheta losana kusera mpira panopata ne kuti ukamaka yambo sera mpira pakhala mafuta awira tatatu
mafuta awira tatatu sanga lephere kuti mpira ne mazoko kwanje zimatengera so mphamvu za munthu mena lile musiku imenero zithobezeka kuti ndalonyeza kuti ndikachita bwino kuposera mene nali zinthu zosakachirika ndinza khala ngati munthu wamabudzi koma tingoni nazo kuti andayembekezereza bwino semena maona mboyo ngarosewera ndi majira ndira bwino chifukwa anthu amene amafufuza wanali masapota anga anthu amene amatisatira amafuna zokuti luso la Chimwemwe Idana lukuyenda motani munthu ali ndi ufulu oyankhula za kukhoso kwake pa nthawi imeneyo ndefere mwakuchita ndefere ndife anthu ogwira ntchito komano nali osangala ifo zoti anthu amafufuza kuti luso langali lipati samafuna kuti luso lilengobisika yeye kuti munthu wawo amene amamsangalasa wadizi ndamafufuza zoti kuti chilunga kuchene chene ndichiti
mwina nthawi imene umachoka ku bullets kulowera ku mbeya amwina unali kuti maganizo mwako athana ndi mpira wa Malawi kukapezeka zoti wabwerasa
tisanene kuti tathana ndi mpira wa ku Malawi tikafotokoze njo ndetu kulakwisa tinganena kuti munthu kunoko ku Malawi kamasewera mpira umafuna kuti luso lako lidapita ku dziko lina kuti ukaone zina zili ngati kuti munthu umasintha ntchito kuti kuchoka malo ena kukaona za ku malo ena kupita kwa kunja kuja kunali kwakuti mwina tikapitude mphepo zina chifukwa mwai nthawi imene unapezeka kuti unapezeka ku mbeya chifukwa titachoka ku bules anthu ambeya chatinati tikuyankhula nawo sanachoka ku bules contract itasala pang'ono ndinali kan 20 chane ndili kukosa anamba kundiyankhula kuti ati makufuna ndi makufuna ndi ne bules chatinayo kuti tisanaifotokoze ndi titathana ndi bules kuti no contract yati tingafuna kuti a bules atonjezere contract komanso iwo angafuna kuti atonjezere contract koma mwina kusamvana ndi kumeneno kunachitika pakati pathu zinapezeka kuti ku bules uyu atinasunta ndi pamene tingalumizana ndi anthu ambeya nana abwerani tikutani tikusayine ndi pamene tinanyamuka kupita ku Tanzania kukamvana ndi ambeya
ndikamumvetsetsa bwino bwino Idana ukutanthauza zoti amgwirizano wa mbeya unaopanga revoke ndiwe kuti ya imwena kumene kumatitepetsa kuchatakanika tibwereno ku mbeya
nditha kunena choncho koma kwambiri zinali zoti no anthu aku Tanzania anamba kundiyankhula ndiri kukosafa muniumvetsetse pamenepo anamba kundiyankhula ndiri kukosafa ndi chinthu chichinachitenga ndikuwapasira manager kuti anthu awa akuti zakuti ndanena zoti okay 10 degree ifo pakadali pano tikugwira ntchito kuti ku bules tikuyenda talemekeza anthu ndamene atisunga kwa nthawi yayitali kuchokera ku reserve kuzafika na size imeneyi ndi zinapezeka kuti abulesa chatingamvana nawo koma pakati pathu panabwera chinthu chimene sitinagwirizane ife ndi abulesiyo ndi chimene chinapangisa kuti mwina tisunthe tikapitirize kumvana ndi anthu ena ndi pameneno tingalemekezana ndi ambeya chifukwa ambeya tinasiya pahodoni kuti dikirani kaye tikufuna timvane ndi ainikhomo ainikhomo zinapezeka kuti zavuta ndi pameneno tingamvana ndi anthu akonje
transition imene mwina inaenda motani unazipanga pepea motani psychological ngati kuswera umapita ku mbeya kena kukubweranso kuno kumudzi ukaswetera kumatimu ina usakhala ya bullets
pamene pajasine ndi mulungu muchipembezo yathu timati ale mamuslim ndi mulungu chifukwa chakuti paine ndikasinga nakwanisa chifukwa zinali zinthu za complicated zinapezeka kuti ndikuchoka kuno ndikupita kumbeya kuja mwina ndingoforokoza ipo amene aforokoza manager koma ndingoforokoza nditachoka kuno kupita kumbeya kukasaina ndi mbeya ligi yawo inali linkati transfer window yawo anayo akaseka sizinakatheka kuti ndikasaina ndipange chani andipange register ndi chimene chinachitika chinali chakuti tinangosaina mugwizano umene tinasainawo ananena kuti tizi kupasa chilichonse chimene tagwizana mu contract ngati salary game bonus chani tinagwirizana muti mmene muchi ndi anthu achanena zoti player kodi iwe sunga mangokhala tikuyenda tikupezere timu kuti ku Malawi uzikasewera ndi chimene chinavula ndichokuti no anthu achanena kuti ukufuna timu yanji nanena zoti atimu mutha kupeza ndinu ifu eni sinengali sitakire ndeka ndiye waja angafuna tikuyendere ku polisi koma ndi iwo nda bulesi sindikuziwa ngatana yankhulana kumbali kwawo komana na zoti akumene kuja basi supitaso ukuyenda kupita ku silver ndi ife ngatogwira ntchito tikuyenda kuvomera kwagwira malo ena samanena zoti posaka sosankha koma podyera ndi ife tinavomera kupita ku silver kumakasewera titapita ku silver tinabwera ngati paloni ya 6 months lonija imatanthauza kuti kuchoka izit February mpaka na June nthawi imene izakhala kuti ku Tanzania ligi yatani yatha akuyenda kuti akayambe ligi ya sopano ndi nthawi imene no register jenga katani ingakatheke ndi pamene tinachoka kumene kuja kubwera kusevu amazamenya ngati baloni kwa miyezi 6 anagwirizana chilichonse tinayamba kusewera mpira mwachisomo cha mulungu sitinavutire kupanga draft 4 anthu akusevu ndi anthu oti timachezana nawo ena timakumana nawo ku national team kukhala ndi kunali kosavota ndi mmene mumaonera muja kuti a munthu uyu akukhazikira pamwono pawo mkatikati mwa mgwirizano wa muloni uja zimene nakuti anthu akombeya ziti basa salary anthu akusilva ziti basa salary ndizinapiza kuti asilva namene amati basa ambeya samati basa mpaka na pano magai za ambeya sana tilipire kwa miezi iwi munthawi ya loni ija chifuwa mgwirizano unali pawili kuti tizikulipira izi munthawi ya loni koma likazakupanga register tizakulipira izi tinana kuti okay zabwino mwini nthawi ya loni sana tilipire kwa miezi iwi anatilipira miezi iwi sana tilipire kwa miezi iwi ligi ija yatakwenda kuti ligi ija yambe mwaso kanthu aja anatuluka ligi anapita kumvera ngati premier division yao ya kumene koko padusaso miezi iwi sana tani sana tilipire ngati miezi 4 kuti paloni miezi iwi contract jayamba kupanga lani miezi so iwi ngati miezi 4 asana tilipira nde manager na isesa kuthamanga thamanga ngona anthu aja mafoni samarani samayanga kuzera through farm kwa foro kuzera kuti pali izi afarm ndi pamene anatenga step kuyamba kuthandizana ndi manager ndiyo dizina zono aforo kuza kuti no zimene zo zilipati koma ano kuforo kuza kwake no ningani ntonje
koma no ngati player uloda ndaula kuti mwina plan yofuna kwasera kunja sina take wabwera kuma
ya kudandaula kukunira kukhale pa fwa player leso kumana mafuni sisata kamenya kunja koma ano kunja kuja sizofunika kukamisa zimangotengera nthawi ndi nyengo mulungu mwene azokonzera kuti chimwemwe idana kwenu apita akamenye kunja ndi mazamva anthu zoyankhulayankhula kuti no amandiyankhula kwenu box ondikonda kuti amwene munapanga phuma maru manyi na mukhale ku bless kwangu ja fwa bless jani mene ngakubisa ndi kunja no bless tuwire mekeza tuwe pa saulio koma chimene wakonza mulungu chimakhala ja mulungu zitaweza kakuti nenda minyambiru wanga kumalawi mwina zaka 10 or 15 ndile kumalawi kwenkunu kumali zakali yani zitaweza kakumenya kumalawi kuno zaka zojepa kupita kunja zimene zoni mpamvu ya mulungu ndi kupita kunja kumanguka kuti ndi nthawi koma ndino dandala kuti kunjako sitina kafikira koma tukuenda tichivomereze chifukwa nthawi idakalipo nthawi idakalipo sili kuzuwa zimene watikonzera mulungu pasogolope zitaweza kakuti mwina season ino itakhala mwina yomali kapena ndi season ya mawa sili kuzuwa tene timwembekezera tione kuti chimene watikonzera mulungu kusogolope ndikutha kukhulupirira kuti malawi inalesa amene anali ndi mafunso wayankhidwa koma no chimene notenga nene chokuti munthu ngati nai player sindikuenda ndizisatira kwambiri zapa social media zitha kuma tisokoneza ifeyo kwathu ndikumenya mpira tikuyenera kuti zinthu ngati zimene tizizilandira ifo zithaupezeka kuti inu mutha kuzuka lero ndire kungopeka nkhani chimwemwe idana ibcd anthu aja achilandira mosiyana pamene mwene wake nso nditha kuyankha mosiyana nde mansala ndayankha pa interview ndeti ali sazi pasa mansala kuti na fuso limene ndimanena kufusa ndi ansala yake ndiyakuti wafotokoza
mwina mgwirizano wa mbeya kuti mwina apanga redigate apita kumvera wasokonekera chifukwa kuti mwina samapanga ona mgwirizano umene onalipo kapena iwo ona achipanga kuti ngati ndikuchoka kumalawi kunoko ndi masewera ligi yaikulu nkamapitaso kunja mwina ndikakhalenso mu ligi yaikulu chifukwa taonapo mwina wasewera umapita maligi ang'onoang'ono ota masewera mu ligi yaikulu
ano timu kutuluka kupita ku mbeya tinavomereza chilichonse kupita kumenya ligi yaikulu kukamenya kumvera zinali ngati kuti fedi nalembedwa ntchito ndingopereka example zili ngati kuti ndikugwira ntchito ku Toyota a Toyota jamwina kampani akuigulisa mwina kaya ku kampani ya mafoni kaya chani network ya chani tikuyenera kuchoka ku Toyota kupita ku za mafoni aja chifukwa ni ntchito timu itatuluka mu ligi kupita kumvera tinalokonzeka kuchoka mu ligi ndikukayamba kumenya kumvera bola mgwirizano wa ife ndi ambe chimene tinagwirizana azikwanilisa zili ngati kuti ndikuyenera zilandira so much mmene tikumenya ligi kumvera sazikati pasa so much
kutandoza kuti panavuta ndi pamene ipo pandarama ha
pandarama ponde siti kuzoe fozo ti mbuyo mudafotokozaka kuti sana tilipire miezi 4 nthawi anali ali muchani ali muligi ndiye pano anatuluka zeti ngati ali muligi ati sana tilipire miezi iwi atulukaso apita kumvera sana tilipire so miezi iwi ndi siti kuzoti vuto ndi chani kwa iwo osatifi anthu ndisatira ngati ndi chimwemwe idana akuyenera ayembekezere zabwino koma sindikulonjeza 100% chifukwa mpira ndafotokozaka kuti ndi mwazuka bwanji zitakupelezeka kuti pabwera ka setback kuti mwina kuvula God forbid sizifuna kuti zichitike koma ndingopereka example ayembekezere zabwino koma not 100% chimwemwe idana amene amamuzowa uja ndi amene angayembekezere kuti pokutha pa season amaonanso chimwemwe idana yomweyo koma ali osinthika mu njira zina
nawe somakaso ndi side yoti ndimasapota timu yako
no ndili mwina munthu mmodzi wa anthu osemphana ndi zimene amapanga anthu ena ine ndimasapotera kumene ndikugwira ntchito nthawi imeneyo kunja sindi sapota timu iliyonse ndimangoonera koma ligi imene ndimakonda kuonera ndi PSL kuno sindi sapota timu iliyonse ndimasapota kumene ndikugwira ntchito zitaupezeka kuti ndapita ku bango example ndapita ku bango ndisisapota bango chifukwa ndimene kundipasaya ndi zimene ndikufuna pamoyo ndapita ku Tigers disabora daiga sifani mene kuti thandiza pamoyo zimene ndikufuna pamoyo wanga
zokambira za ma social media panthai zinezonena kuti manager wako ndamena makusokoneza pamoyo ungankhe zotani
maganizidwa anthu atha kumayankha chonchi kuti manager ndamena mamusokoneza Chimwemwe Idana ndisuse chonchi limeno ndiboza chifukwa manager wani ndachoka naye kudali nthawi imene ndikumenya izo iziti 2014 kufika na nthawi tili limozi ndita ndifuseni kunena zakuti kuchokera 2014 kuzafika 2023 angandisokoneze pano kapena kuchoka ku izo kupita ku ndiranda ikozi kupita ku Zomba United kuzabwera ku Bullets Reserve kuzamenya Bullets zaka staff yaikulu kuzapita kuma pita Mbeya Silva angandisokoneze pano ndikuenda tizifusa so anthu ngati inoyo osati chifuwa ndino amene mumapeza kuti mukankhula kuti manager wake ndamene amamusokoneza watu zimenezo ndizabuza
sama kusokoneza
no sangangosokoneza lero ndi lero ndinene chonchi pa chinthu chikamachitika manager ayende gawo lake players ayende gawo lake fuwa amene akuyenera kukagwira ntchito player amafotokoza kaye kumbali yake kuti ndikufuna ABCD manager ndamene amazamalizisa kapena kuongolera kuti ati chimene mufuna chito kuyenda tichipange chonchi tichipange chonchi tichipange chonchi koma kana nazo ndi amandisokoneza ndimenelo ndibuza
uli ndi mphamvu zomutsutsa manager wawo une kuti apa pamundira kwitsa
exactly chifuwa pantu awiri amanazo ndi anthu sangaendere limodzi asana pangani 1 2 mene mwafusiramu manager ine ndi mphamvu yomususa chifuwa ndikagwira ntchito ndi ndithakumuza zoti ku Silva ayi ndithakumuza kuti ku Silva eya chifuwa choice ili ndine chifuwa kumalo kuno kuyenda kupita kuti ndine fuwa manager amangoyendesa zinthu sakhala pa ground pa makhalapo ndi ndeni ni mphavu yenera kumususa zinthu zina pali zinthu zina iye akuyenera kundongolera kuti pangani chonchi pangani chonchi pangani chonchi
zoti yembekezenso kuti ukupereka matimu
kupereka matimu kuli apo tisalonjeze ndanena kale tingozisiya manjama mulungu chifuwa mulungu ndi amene amaziwa kudalisa ndetu kupereka kukukhala nokukonza mulungu kuti munthu uyu akuyenera kuti awapweteke anthu